kusefikile uDisemba, inyanga yegazi lapho elichitheka khona lingananazi. Abanye balulekelela igazi ngoba ezinye ingozi ngezenzeka bekungafanele kodwa zenziwe ngabomo. Asali ukuthi ingozi zikhona. Sebeyoshayela ke bedakiwe, beyidesha ngaphakathi, bethi ishaye emshayeli siye emakhaya. Bayosuka abanye obaba abangenacala baphelele endleleni. Kuyokhala impungane emzini eminingi. Omama bayasala bengabafelakazi, iy'ngane ziyosala ziyintandane. Likhona igazi ley'ngane liyochitheka. Naye umshayeli useyobaloda befane namazambane begcwele ekhwantameni. Ekwazi kahle ukuthi moke kwaphuma isondo kungiyi-overload, akuze ukusinda noyedwa. Uyothini ngemndeni engaka negazi oyolichitha endleleni? Ake ngikhulume nani bashayeli. Okokuqala, wena qeqesheke ube wazi umsebenzi wakho. Okwesibili, yazi ukuthi insapho lezo ziphetheyo zinegazi nemizamo. Okwesibili, wobheka igazi ley'ngane liyochitheka zingenacala, zingakwazi nokuyizwela, bezize zithi zizolungisa nazo emhlabeni, ngoba wonke umuntu uza ngenjongo. Nangoba singayazi injongo, kodwa umvela inqangu usuke sazi ukuthi injongo yakhe yini. Awubheki kusasa ozolichithela iy'ngane ezingenacala. Yiba kwazi ukuthi umphefumulo womuntu ngomuntu ophakathi emotweni wakho usezandleni zakho. Umshayeli, shayela ngokuqophelela, ufake umthetho phakathi kunqwelo yakho. Abantu abangenayo bazi ukuthi lapha singena emotweni yomuntu onomthetho. Sikhathele ukulahlekelwa ngabafowethu sisabadinga. Sikhathele ukulahlekelwa ngabafowethu ngamahlongandlebe. Utshwala bupheli kodwa impilo iyaphela. Utshwala bupheli kodwa imindeni iyachitheka. Nithini bashayeli? Ake siphendukeni sibe ngabavikeli bombuso. Ake siphendukeni sibe ngabavikeli babagibeli. Kungabi yithini onobangela ukuvumela kungabi nomthetho kwethu ekugcineni kukhoze ingozi nokusweleka kwemndeni. Ake sifikeleni iy'ngane masesehlekile ngabadala. Iy'ngane ezingaphakathi emotweni azifike emakhaya aziphefumula, ziphilile ngoba zinalo icala.